Abusuafoɔ akwanhyia bi asi. Saa akwanhyia yi asi ɛyɛ n'ano bɛnada anwummerɛ ɛyɛ August bosome ne deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ 2021 yɛn mu. Abra na abɔ no nsia ne fa pɛpɛɛpɛ ɛna saa akwanhyia yi asi yɛ ama nipa mmiɛnsa afa mu ahwɛ wɔn mu ɛnkwa. Ne nyinaa ɛne sɛ kaa bi a ne registration number ɛyɛ GW 8151-8 ɛde speed ɛfiri ɛyɛ Sogakope yɛ a na wɔkɔ ɛyɛ Accra na ɛhɔnom ɛna ɛme sɛ kwan no so na apolisifoɔ gyina hɔ yɛ a wɔde speed yi bɛtwam na apolisifoɔ no wɔn ɛnya kaa bi amfo sɛ abɔbɔyaa bi a wɔn ti ɔmo ni na ɛwɔ hɔ ɛna ɔmo fa ɛsɛ ɔmo di kyesi kaa no yɛnim obi bia nim sɛ na yɛ bribe na ɔmo kɔgye anaa sɛ na ɛyɛ speed na nipa no ɛkɔ na ɔmo gyina no sɛ anhwɛ a na wakɔyɛ wakɔpira anaa sɛ wakɔ akɔpira obi na wei ɛna ɛyɛ abɔbɔyaa yi edi ka yɛ kyiaa yɛ a ɔbɛn no na ɔbɛn no no ɛna ɔno nso wanhwɛ wanyɛ ahwɛ yie ɛyɛ apolisifoɔ no wanyɛ ahwɛ yie a ɔno nso ɛde abɔbɔyaa yi ɛkɔ bɔɔ ɛyɛ vehicle yi mu ɛyɛ kaa na na ɛkɔ speed no ɔde ɛkɔ bɔɔ mu a ɛno nso yɛnte asɛm da ama nipa mmiɛnsa atumi afa mu ahwɛ wɔn mo ɛnkwa na yɛte asɛm yi ɛna yɛyɛ nhwehwɛmu kakra ɛsan sɛ obi kɔ speed koraa na sɛ obetwa mu a ɛyɛ a na ɛho yɛ den kakra sɛ apolisifoɔ ɛbɛkyesi nipa no anaasɛ even koraa ɔde abɔbɔyaa ɛbɛka sɛ ɔdi kan n'akyi na ɛno ɛna nhwehwɛmu kyerɛ sɛ saa kaa a na ɛkɔ speed no na ɔno nso kaa ne mu no na illegal goods ɛna egum nti ɛma apolisifoɔ na kyerɛ sɛ ɛyɛ ɛno nti a na wɔbɛgyina kwan no ho sɛ wɔn ɛyɛ operation nti no saa kaa no bɛtwam na kyerɛ sɛ wɔn mission no na ayɛnde wɔ hɔ na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wɔn di kan n'akyi na wɔn find out biribi a ɛwɔ kaa ne mu na wɔn kɔ report wɔ wɔn office na ɛno na amfa asɛmpa ama ɛyɛ nipa mmienu nipa mmiɛnsa atumi ahwɛ wɔn nkwa ama ɛnɛ wɔn nka ateasefoɔ ho abiem na amu no wɔde akɔpie mu wɔ Sogakope District Hospital. Ya apolisifoɔ egu so ɛyɛ nhwehwɛmu afan ne anaasɛ ahwehwɛ wɔn a wɔn awu no akyi akwan. Nsɛm bi a ɛbɛdi saa nsɛm yi akyi anaasɛ amanebɔ bi a ɛbɛba bia na yɛde bɛba abɛsom. Aha ɛyɛ Yimada TV ɛna wɔn ani gu so a wɔrehwɛ. Meda mo ase ɛma mo ani hwɛ.